kumugabane wa Amerika, kumugabane wa Amerika ngo gukorana indirimbo n'undi muririmbyi ni business muzindi, ni business muzindi ku baririmbyi bamwe bamwe kandi bakomeye nka director Kendrick Lamar, ushaka gukorana nabo ngo umenya ko uba witegekanije ayatari ayari ayatari hagati ayari hagati y'imiliyoni amajana 2 ni miliyoni ibihumbi amajana 2 by'amadolari n'ibihumbi amajana 3 by'amadolari ayo namahera ari hagati y'imiliyoni amajana 6 y'amafaranga y'amarundi no muri yaridi w'amafaranga ya marundi hano muri Afrika rero harimo bamwe bamwe babona ko bamwe bamwe muri yimbyi babona ko ngo ugusaba amafaranga umuririmbyi aba ari gusabye featuring ngo atari ibintu byiza na gato umwe muri bo akaba ari Fally Ipupa aheruka kubishikiriza mu kiganiro aheruka guha ikinyamakuru cy'umunyekongo gisanzwe gikorera ku mugabane wa Burayi muri ico kiganiro rero uwo muririmbyi yavuze ko mu gihe umuririmbyi agutumiye gukorana nawe ngo uciye umusaba amafaranga ngo kabari ngo kubari gutesha agaciro muziki cyangwa donc l'art en général ariko naho biruko rero uwo muririmbyi akaba avuga ko aho ni mu gihe ugiye kumusaba featuring gusa ariko ngo mu gihe label yawe canke maison de disque yawe ya canke ukoreramo igiye kumusaba ko mushobora gukina deal hagati hagati yiwe na mwebwe ibyo nabyo ngo nikindi gikorwa kindi kuko ngo bica bisaba ko mukira muca mushira nyene carte sur table ni ko abafaransa bayivuga muca mushira nyene muca mugurura bitabo kugira ngo ico kintu kigende neza nimba rewe ibuka neza umuririmbyi uwo muririmbyi Fally Ipupa arafitanye indirimbo no muririmbyikazi w'umurundi ariwe Natacha aho bakoranye indirimbo haraheze igihe kitari gito ariko iyo ndirimbo abantu benshi bakavuga ko ataho yamushikanye uwo muririmbyikazi kuko uwo muririmbyi Fally Ipupa atigeze anayishyira ku mbuga rubuga ngurukana umenyi na rumwe rwiwe mu myaka itatu iyo ndirimbo imaze mu myaka itatu iyo ndirimbo irenga imyaka itatu irenga iyo ndirimbo imaze ikaba ifise views 225 birenga 225 ku rubuga rwe rwa YouTube ikaba iza mu kibanza ca 4 mu ndirimbo zarabwe cyane kuri urwo rubuga rwa YouTube aho iza inyuma y'indirimbo inkoni wangu yakoranye na Sheba hamwe na ufise gute zose zirenza views 300,000 none kwa bari uko izo ndirimbo zose zayisumije hit zari zirindwe neza canke nuko ata deal yoba yarakenye ico ni kibazo duhurire ngo muse muri commentaire kugira ngo mukitubwire iyo nkuru kandi nyene ica itwibutsa ibya Sabina Dombrairo aho ata nahata makuru menshi arasohoka kubijanye na bya namakuru menshi ata makuru menshi arasohoka kubijanye nuko ibintu byagenze ariko Sabingo yasabye amafaranga angana ni miliyoni 3 uwo muririmbyi ngo bakorane nkuko abo professionnel babikora naho tutazi muri ayo mafaranga ayo Sabi ashira ku mufuko uko ngana canke nimba yose ari amahera azokora muri kuri iyo ndirimbo kuko nkuko amakuru ava hirya no hino yivuga avuga ko mastering ishobora kuba yokorewe hanze ariko kandi hamandi yaho nyene murabizi ko Sabi yakoranye na Otile Brown indirimbo turindiri itariki 5 z'ukwezi kwa 11 mu minsi zanwe iminsi sigaye iherwa ku ntoki Sabi yamenyesheje mu biganiro muri media tu waheruka gukora ko yakoresheje amafaranga arenga ibihumbi 12 by'idolari no kuvuga amahera arenga gatoyi imiliyoni 36 z'amafaranga ya hano iwacu kugira ngo ashobore kuza na Otile Brown hawuzi rero ni by'ukuri ko muri ayo mafaranga harimo amafaranga yaba yaramurishe harimo amafaranga canke byose hamwe nubwo ngo harimo canke amafaranga yaba yaramurishe iyo ari ku ruhande ayo arayibikoresha ashobora yakora yakoresheje gufata video ihoteli indege n'ibindi ubwo rero biragoye kugira ngo dushure kubitora ariko niyo ufite amakuru menshi kubijanye n'ivyo by'amafaranga ukuntu ashobora kuba areka arakoreshwa canke uburyo abaririmbyi ba hano iwacu bariho canke basaba kugira ngo mushobore gukorana featuring n'ukuri muzamukoze mu bitubwiye kugira ngo n'abandi benshi bashobore kumenya amakuru atandukanye kubijanye n'ibyo n'aya mafaranga bano baririmbyi basaba kugira ngo noneho bikunde bashobore gukorana n'abandi ku indirimbo nuko rero murakoze duhurire ngaho munsi muri komentari kugira ngo tugire ico tubivuga ko tuvuga ko ino nkuru y'ibijanye n'ama featuring n'amafaranga basabwa ariko kandi niba buri mushasha ntugende utagize follow niba dukurikirana kuri Instagram ntugende utagize subscribe niba dukurikirana kuri aha kuri YouTube ariko kandi na like ninziza kugira ngo babandanye barukomanda ino video yacu ariko kandi na commentaire na nyine ninziza na partage kuri micro yari jewe kingenzi.